Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lwexesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulapho ndiniphathele ke indaba malungu noRiff Rosler kunye noNkosi Ndiphile Ngcobo. Nizawukhumbula kwaba bafani okubana ke bayinxalenye ke yesikwadi ke sika-under 23 salapha eMzantsi Afrika, kwisikwadi ke esizawumela uMzantsi Afrika Park Olympics pha eTokyo. Baphulapho le ngokomlomo kothe waphuma okanye ke ndiqandi nikhumbu into yokubana ke umqeqeshi ke welizwe leli loMzantsi Afrika under 23 uDavid Notwana waye wayigxininisa into ethi ababafana ke uRiff Rosler kunye noNkosi Ndiphile Ngcobo uyabakhula into yokubana bahambe ke bomele Kaizer Chiefs pha kwifinal yeCAF Champions League. Ngokokubana kumfana ke esithe icingele Kaizer Chiefs into yokubana ke ingenzeka uba babafana iyabadinga futhi ke waphinda wathi ke uyabacingela abafana babe into yokubana ke bebeyinxalenye pho Kaizer Chiefs ke kwindlela yeCAF. Ngoko ke uthi umfana omthala mabahambe ke bawamele iqela leKaizer Chiefs pha kwifinali. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ibigqiba udlala ifinali yeCAF pha kulo mgqibelo sisuka kuwo. Uthi ke lo mfana kaDavid Notwana xa igqibeze ntetha yakwathi ke yena ke abafana babini uNkosi Ndiphile Ngcobo kunye ke nale ndodana ke yakwaRiff Rosler ize ke iKaizer Chiefs iyazi into yokubana naye uyabadinga pha kumagluglug baphulaphule. Wade wayibeke yacaca wathi uyacela into yokubana ke emveni kwematshi yefinali ucela abafana baze ke baleqiswe pha eTokyo kwi-Olympics apho ke bazodibana nabanye abadlali. Ngokomlomo ke weKaizer Chiefs ke athi amakhosi emveni kwematch pha ngomgqibelo emveni kwefinal yeCAF Champions League ithi Kaizer Chiefs bangecawe Sunday ke iye kwanyanzela into yokubana ke uRiff Rosler kunye nale nkwenkwana ke yakwaNkosi Ndiphile Ngcobo baleqiswe pha e-airport pha eCasablanca apho ke abafana bafumene khona indiza. Indiza leyo ibathatha abafana obabeka pha kwelaseTokyo pha eJapan apho abafana abadala ke bozimanya ke nabanye abadlali beqela lelo Mzantsi Afrika under 23 belungiselela imidlalo ke ye-Olympics. Ngokomlomo kaRiff Rosler umfana omdala uthe yena xa ezithethelela wathi ke ubulela kakhulu pho Kaizer Chiefs ke ngokuthembela pha kubo futhi ke nokubanika ithuba lokubana ke bazibonakalise pha kwiCAF Champions League final. Uthi umfana omdala ewe kubuhlungu ngoba ke abayithathanga iCAF, kubuhlungu ukubana ke baluzile kodwa uthi ke i-experience bayifumene bona. Uthi umfana omdala experience ayifumene pha kwiCAF Champions League uzohamba oyisebenzisa pha eTokyo eJapan. Uthi hleze napha eJapan lithuba lakhe lokubana ke azibonakalise abe kumdlalo wendumasi lizwe lonke ke ngamazwi ke laphuma pha kumfana ke kaRiff Rosler baphulaphule. Nize nikhumbe into yokubana ke amagluglug under 23 uyadlala pha ngolwesine baphulaphule udlala pha ngo-1 o'clock apho ke bedlala khona neqela ke lapha iJapan baphulaphule. Abanye ke abadlali bathe ke bamemezwa apha ke ku-under 23 ekuthiwa ke batheste positive pha kwi-COVID-19 ngumfana ke odlala iOrlando Pirates uThabiso Monyane kunye nendodana ke ebaleka pha kuSwallows ke uKamahelo Mahlatsi. Kuthiwa abo badlali bobabini ke baye bathesta ke positive pha ku-COVID-19 into ethetha ukuthi ke babekelwa bucala ke kunabanye abadlali. Sikhawuleze sinithelethuphe ke ngokwe-fixtures ke okanye ke imidlalo ke amagrugulu azothi ayidlale. Amagrugulu imidlalo yokuqala ke uphango lwesine nge-22 kaJulayi apho ke bazodlala neJapan ngo-1 o'clock ize phangecawe ke nge-25 kaJulayi bazodlala neFrance pha ngo-10 o'clock ekuseni ize pha ke ngolwesithathu nge-28 kaJulayi bazodlala ke neMexico pha ngo-1:30 emini baphulaphule. Leyo ke imidlalo ke yamagluglu under 23 welelo Mzantsi Afrika pha ke kwi-Olympics pha eTokyo baphulaphule. Ndifuna ke nani ke ningene neshitokubana ke nivanjani ke ngezindaba zikaRiff Rosler kunye noNkosi Ndiphile Ngcobo. Nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.